Sebona Sebona, good president, Sebona, the United Denial, is Jesus and Jehovah, and we are Christ. Amen. So, we are in the book of si zo kupeka kwenye problemi yetu kula kayo si zo tena baba wetu upresidenti baba ukanyile upresidenti mwenye kanyile mwenye imaje ozo mishaspeye nalo baba wetu kwa mwenye kwa kristu si kena si kufuru mwenye kwa mwenye kwa
Amen.
One after the other.
Yokuthi uthi bayonke umthetho bese ethuqinisa kancane ukuze nasasuzokhumbula ukuthi hayi uma ngabe kwenza lokhu kungalungi uba kuzofaka iduku. Ubaba ke nje cha sikhule nje kuye futhi ke sizingane zakhe nje ebandleni. Usikhulisa nje ngothando olulodwa, uthando olufanayo. Akakhethi ukuthi nabo abanazezami iy'ngane ezalapha ekhaya kwaNkonyane noma lezi ezakwaMphumalo noma lezi ezakwabani mase singaphansi kwakhe nje usithatha njengey'ngane zakhe ayizalayo biologically uma besho abafundileyo. Sizawuthatha nje lethuba lokuthi ngibonge kakhulu ebandleni ekaziyo lonke jikelele nokuthi beliyenze lengqungquthela maqondana naye ngqo. Ngeliyenze nje lengqungquthela ngoba akusenzeki kulesi sikhathi samanje ukuthi umuntu akungazwe okanye abongwe esaphila. So siyabonga nje uZayoni, bekuzothela nje isimshayeli zakhe uZayoni lonke. Ngingezukubamude nami ngizothethela abanye xa bengizosho nje ukuthi hhayi njengoba nibona nje ngikhulile ngimude ngingaka ngakhula ngaphansi kwakhe ubaba uyangizala ngengane yakhe. Ngiyemasho ngathi bakhona abadala kunami abade sikhudlula mina abakhulisa ubaba abasamile kodwa evalelini. Siyabonga kakhulu kubaba futhi siyohlezi sikwazi lokhu ukuthi uNkulunkulu uma ekhona ekukhombisa indlela nawe bese uyamdumisa uyaphinda futhi akupha amandla ukuthi kuleyo ndlela leyo bese uphinda futhi nawe uyahamba kuleyo ndlela leyo ngokuqonda. Ngiyabonga kakhulu ebandleni lonke, ngoba kakhulu nebandla lokuphumula, sibonge nebandla mase befikile abasendlunkulu Efrayeli nomondlo bangabe sebefikile, siyabonga kakhulu, siyabamukela. Lokhu kubayoke usiphiwe ngwakwaKhumalo, yena naye ungasengwaselukasele ungasenatalo kodwa-ke ngokomsebenzi kulapha ebrejini elapha egoli ngaphansi kamaNkonyane. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, siyabonga masenihambe nazingafika. Sengizodlulisa umfundisi wami, ngiyabonga kakhulu bese ngibikeza umfundi ngaphenduze kwami. Amen.
Thank you.
Sasana,
Then you must have a That is why I'm not talking. No matter what I'm saying, I'm not talking. I'm always talking to someone. I'm not talking. Lomuntu esitamene naye namhlanje. He's my mentor. He's my father. Bazalane ubalele ngiyithima ngishumayele esontweni. Ngithi usuke umzalwane owuhlupho. Masingamazi umuntu obesabayo. Ukhona umzwa ukhona manje. Uhlupho umama onomuzi athi noma esethwala iy'mpahla zakhe sahamba. Asazi ukuthi siyobikela abantu ozomphuza ngoba kugcine enza izinto ey'phambele ngoba uyazi ukuthi yena ubaba aphinde abe umama ngelikhaya akakhuzwa. Uyahlupha ubaba owazi ukuthi ngaphandle ngale kuyisigodo sabantu la endlini akatshelwa umuntu akekho umuntu omphuzayo. Sinohlobo lobaba abangaphuzeki, akanandaba nokuthi umakwethu akusetheni. I'm trying to start with the foundation. Ogoti, what role does he play in my life? Mina uti no master hambuge mele. I want a social media with a California. Akunu we confirm. Ebe seti ane mbano aguhanja lanji. Uhanja lanji. Amen, bazala. Ibyo ngithanda lokho noma engifonela sikhuluma amagama abantu. Njalo ungikhulisa ngevangeli. Ngiyathanda vele ungithola ngilona ungikhulisa ngalo. Uthi kimi, hamba ngalawo mandla ophiwe wona. Ungakusama. Akubona abantu bonke abayokuthanda uyona imali. Imali yonke ethandwa abantu bonke. Uma wenza kahle bayohlale bekhuluma kabi ngabo. Ngike ngathi mangikhuluma abazalwane esontweni ngathi, do you know one thing ukuthi abazalwane bazokhulekela ukuthi uphumelele. Bawukhulekela bonke. Unkulunkulu sicela ukuthi athole umsebenzi. Unkulunkulu avele ezisimanga kunike umsebenzi. Uthole promotion. We tell him what we are still too good. Come on, sir. Now I understand. But me, Pastor, listen, I was never saying about the best that I did, Papi. But only the end of service. Master, we told him service by a poem. So, the show of us are going to get this one day. Only the master for Puma and a Pumi head. Go to Kalawi Susan and a Kimberly Bridge. It is a Puma eye. Go to us and announce what?
Yes, 1990.
Yes, 1990. Yes, 1990. Yes, 1990. Moya at the age of 9 years. 9 years. Instead of more. You could have a tabby. You could have a tabby in higher than. Manje iti tabatabani, let matabani, which were. What you don't know, you think that's a bookana, a talagam full time. See, I understand the mobile Zatu. Luamun is a hard work. Luamun is a father to us. Ushala Zalesian. I would not be by Anna in Tatuas and Amut. Namta Baboni. But no one goes in the head. See, I meet
Baba Scale and the people who handed you.
It is confirmed.
Yeah.
More confirmed as it was a very good man. Amen, Pastor. As we said to Zayoni, was our social event, Gansan, Ishmael Kamendo, as much as we had a home, as much as we had a home, in the Jabai Hambi, in the Jabai Hambi. Basso Sundi Sumi, Matetam, Gansan, Kakuruman, Gonan, Tenda, it was a school and that. Which is my talent in my list. Why in any other trade? I'm a son of a mathematician, but I'm more than a part of my head. A good idea is a chusa. I'm a person. Yabo.
Thank you.
Jesus.
Oh, Oh,
Thank you.
Come on.
and this company is not saying to
me, we want to be the director that I am.
People know who from the family. The family that the community is today. People that are going to be. Sakuru Seben. What's the government? Sakuru Seben. What's the government? Pende lemi yonke. Kutu pa melela. Ma ufundi mwa tiesa aka. Lemi nilanga. Umholi. Obisi weyo. Umholi. Oba. Si haba naba holi mwa utojwa. Watu wa singa nishwa. Watu wa obisi iwe. Liti. Iki ziyo ya kia sala. Emsanji ini. Yunga ako ufanele uti. Usebenze ngokuzikhandla ngoba leli bandla wazifunela yena ngegilakhe igazi wazakhela lona okwenza ngibonge nje ngibonga ukuthi uyakusebenzela ibandla awukhethi ukuthi inkonzo bani nanokuthi kunjani lapho makubiza umholi uyavela ngalawo mazwi nje Nithi uNkulunkulu kuyo yonke indlela yakho sezikhona izinto akabe esendleleni yakho nomuzi wakho inkosi futhi
Oh. Siyabonga. Inhlangano yasesoweto yabaholi bayenzela ubaba wethu umsebenzi. Ngukuzile umsindo ngapha kwantu abadala. Akufunelanga ukuzethiwe lo mfana uyadelela ngoba ngizokhuluma kahle. Ngukuzile umsindo bonisa ukuthi uphuma enkonzweni enjani. Amen. Ubaba wethu lo esisele naye yedwa. Umama wethu lo esisele naye yedwa. Nomama uzala mina. Nangu mama uzala mina. Umama uzala utabalaza lo uthuka Nkonyane. Sisele naye ubaba. Yabona ubaba ke ukukholwa lokhu. Wakuthatha nzima. Omkhulu asahamba no B abavuphi igama ubaba wayephuma ngefastela ayemlindelweni aphume ngefastela ayemlindelweni u B ammele ngale kulo yamgwaqo makazobuya fanele akhokhobe futhi ugogo amfaka endlini kube ngathi bekalele. Amen bathandekayo. Ithe iBhayibheli ke khulisa umntwana ngendlela azothi masika mdala angasuki kuyo. Sinje nje nathi singabaholi bazalwane. Ngingaka baba wethu. Futhi mina ke West ngiphethe izalukwazi kakhulu. Angiyithandi ke ngencane ngoba inokuxokozela. Hayi imali.
Verse 1 to verse 3.
yiti bible lapho umodikhaya owayehlezi somewhere ababili akade bezibe naye esomewhere ingcebu ka-ahashivoroshe zazifuna ukubulala inkosi umodikhaya owayizwa lo ndaba watshela u-esteri ngoba u-esteri usebukhosini esibhebheli lezo nceku zabulala ithi ngiqondela phakela isibhebheli kwathele suku u-ahashivoroshe wacela izincwadi zemlando wafunda kuzo wathola ukuthi uMordekhayi uyena owamsiza bangabulala. Nawe umbuzo uthi u-ahashivoroshe wenzelwe ntoni lo muntu na? Yiphi into enzelwe yona? Zithi ingcebo akenzelwa ngalutho. Ithi inkosi le manje ubani osegcekeni? Bathi nguHamani. Uthi mbizeni uHamani. Ubuza uHamani umuntu owenze lokhu uzokwenzelwani? Ithi impendulo makaqhokise ingubo ebukhosi.
Hayi Nkosi yami.
Akhweze phezu kwehashi lenkosi. Athweze umqhele. Bese gitshezwa phezu kwehashi. Kuthathwe isikhulu sidose ihashi ekhwele isikhwele ehashini ahambe memeza ukuthi unokwenzelwa njalo wenza ukuhle. Lapha-ke manje inkosi yaphakamisa uMordekhayi yamhonorisha ngoba enze kahle. Ngiyajabula namhlanje ukuthi umfowethu uyahonorishwa esaphila. Give honor to whom the honor is due. Anabonga umuntu esefile. Abantu ababongile ngiye ngithi ukuthi ngithi umuntu ongabonga umthakathi.
Hayibo.
Ababonga abantu, siyabonga mfowethu. Bakunikeze namhlanje isandla namhlanje uthole umqhele uthole ingubo ka-ahashivoroshe uyokhiphela sika-ahashivoroshe ngomsebenzi wakho omuhle obezileyo muhle umsebenzi obezileyo futhi bonga ne-organization eyenze umsebenzi. Siyabonga kakhulu abaholi be-organization inkosi mbusisi amen.
Ngathola i-load shedding.
Amen.
Angithi Amen. Everything must be easy for you in the kitchen.
They don't just honor you, but God remembers all your good deeds. And for that reason, this is the time that God is paying you back in your body.
Nanela,
kunomzalwane wethu la ebesinayi la ku Potter's House sisebenza naye lana ihhovisi lika ZPC elisebenzisana ne-advisory board abobaba bethu laba abaye basisize ngomqondo uma ngabe kukhona lapha esihambi kwakhona. Manje unomzalwane wethu njengoba ngisho nje unomzalwane uMadidi siyamkhumbula ngomzalwane. Umzalwane obebanakekela kakhulu nakubabayo, umzalwane obegijima kakhulu ngomsebenzi wakhe. Njengoba sihlale sisho sithi injongo yethu asukuonarisha umuntu, sikhulume ngomuntu angasekho emhlabeni. Sithanda ukuthi umuntu sikhulume ngaye esaphila. Manje ngoba abayeke asiphuphuma kwakhe bazalwane, angeke siyekele ukukhuluma ngomuntu noma engasekho. Abazalwane, kwakukhona kufaneke sikuveze ngomsebenzi wamandla ababa wethu Madida. Ubaba lo Madida usebenzekele kakhulu naye uZulu noZPC. Ikakhulukazi sasifuna ngalo la msebenzi ukuthi sibonge umama wakhe. Siyabonga kini bomama, siyabonga kakhulu kakhulu ngoba sinje kungenxa yenu. Okunye nje sibekela ngeke ngokubayo okuningi. Siyabonga kakhulu umama ogange ubaba wethu Madida umnakekele ngokwethu ebhula njengoba sibonge nomama wethu namhlanje nomama Nkonyane esinakekelele ubhuti wethu. Siyabonga kakhulu ntomama. Sasisithi kunesinto sathi kube sinehhovisi njengoba sihlomoza ukuthi sibe nehhovisi lakaZPC. Le nto besizoyibeka ehhovisini lethu ibe yisikhumbuzo sokuthi sesaba nomuntu ethu. Hhayi bazalwane, ngoba sikakabi nalo-ke ihhovisi sathi sizocela yena umama uMadida bangizwa bazalwane ukuthi naku esasifuna ukwenzela wena nobaba uMadida naku sicela usibambele khona usigcinele khona. Hayi bazalwane, manje ngizocela nje ngihlonishwa ngibona inkosi yayo ubaba usikhulumelayo laphiso wethu umhlongo ubaba umhlongo weJoseph eze ngaphambili ngoba akekho umama uMadida ngibazalwane nomndeni wakaMadida awukho manje. Ngicela ukuthi uze ngaphambili ngihlonishwe njengobaba usikhulumelayo emsakazweni lapha esuku yethu ubaba umhlongo uyeyo. Sicela ukuthi lesi sipho abazalwane on behalf yomndeni wakaMadida sisithume kuye abaholi emva kwaloko bazosibalisisa kwakhe ubaba wethu uMadida. Ngicela ukuthi masisebenzise abazalwane. Yesu
siyewa
what I got for you. We put it through a restaurant. No one knows what time I I was like,
Thank you. Yeah. Nesanda sezinkomo zakho namazinyane ezinto
zakho
yebo bazalwane usise nje wenzana lo
yeah
manje lesibenza hathi kodwa bathika umuntu osifisayo uthi akusise nje wenzana lo ulele emzini wakho lithi bible emzini wakho ingane zakho izinto zakho izinto zakho zikubeke kuwenzana lo Ngoba umnyakini ibusiso sinikile bazalwane sinithande kubo ukuthi sinomifriji iyeni kodwa ngiyatshela ukuthi sisisa Ngoba manje ma only fridge my empty ah one month not in a church not in a church uyekhozwe noma kuhle noma kubi Ngoba uJehova usisa nje ukuvuka Ngomusa nje ukuvuka uzothamela nje wasangayele uMusa Ngicela namba ngicela ngizoshayisa umfundisi wa TV kodwa
ngicela
izala yoti
ya
shayisa ya ngoba bekufanisi sokuthi sisuke kodwa ke ngiyabonga sasane ngiyabonga
uyakubusiswa ekungeneni kwakho ubusiswe nasekuphumeni kwakho
yeah isizwe sinakwazi sokwazi uzobusiswa ekungene nasekuphumeni sengiyaphansi kufundisa isimo sakho sengiyaphansi program director yabona ngicela ukuthi ngibone ba
ntokozo kuyisayoni.com bese nokuzwa abantu bathi abantu mabaphumile bathi ngokukhethekile. Mina ngizobingelela abaholi bonke from u-Ash ukuyehla ngizwa kuthiwa sokhona ne-elder nayo ngizoyibingelela na-elder mayikhona phakathi kwendawo. Bese ngokukhethekile futhi ngibingelela ubaba umphethe, ubaba unkosi nobaba uKhumalo. Ngiyababonga kakhulu ukuphumelela kwabo kube kwaba yinkulu ukuthokoza. Ngizothi angeke ngibe mfishane bathe ngibonge, ngizozama ukuthi ngibonge ngokuba uyakhuluma naye, nami uma ngakhuluma ngeke ngize ngixele ngoba kuningi engingakusho. Ngithi baba, ngihlale ngizwa sihamba sisonta sehla senyuka ulayibolweni, thina sazalwana azange saphenza thina lo, ngisho nokuhlabelela nje ngakuncela kuye lo baba. Bese ngathanda abanye kubaba obaba umtheni nabathanda abalale thina enhle mlandi kakhulu nemnandi nisowejongijikelethina kuthathela. So ubaba nje ngikahlula ibhesi, ubaba kathi angakhona ukubhesi, ngingahlala thi ukuthi wenza kanjani kwathi wonke ngithi hayi iyayidumela iyadumela. So into engizothanda ukuyisho mama, ngiyabonga yabonga mamami from ekuqaleni size kuthini manje. Umama makazi asebenza bazalwane, ngihlale ngibukela amashubu athi kune Real Housewife. She was a Real Housewife. She was a Real Housewife. Ngithanda amazwi mawathi umfazi ohlakaniphile uyawakha umuzi ngezakhe izakhe, kodwa oyisula uyawubhizisa. Mama seyiwaya nje ushodayo, kodwa uNkulunkulu angeke singakucela konke, kodwa angeke sibe nako konke. So mina ngiyabonga, mihlale ngizwa sihamba uzwa abazalwane bathi amalahla wabuyela. Baba ngizothi namhlanje amalahla abuyelile na abona namhlanje bengihlale ngibezwa bakhuluma kungangiphathi kahle, kodwa ngokuthini ubaba wasifaka kuye le nkolo. Ngizomkholela abazalwane ukuthi ngiyashika nje kancane, vele isifo sami lesi sokushika akusamafithi nje okushika. So ngizothi kumamami, kakhulukazi kumamami, mama ngiyabonga. Ngiyabonga mama. Ngiyazi mina nguthukuzane loshuphayo uma nayindlebe, kodwa okuyalalela bazalwane, lo baba loya uyi-big boss yabo. Ngasho na ukuba bukhadebe, ngiyabonga babukhadebe from ekucaleni athi manje baba ngiyabonga. Umakhelwane oseduze uma biza asabele ube la khona manje, ngisho noma sekuthi ubaba sekakwati kanjani ngokuya ukuya uthi hayi ngiyamazi loya umfowethu. Ngiyabonga babukhadebe, ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga le nkonzo eyenzekile ukuthi sizosho la magama usaphila. Mina baba ngingafuni ukukhuluma ngawe ngifulele, mina bengafuni nje bengathandi ukukhuluma namanje sekuphathe ngabe ukuthi ngaze kusiphume singashongo lutho, kodwa vele abaningi bengabhekani iningi vele ngoba sivamise ukuba yingcosana. Ngibonga nomndeni wasekhaya wakabomama, ngibonge nomndeni wakamkonyana, nabo anti ngiyababonga, bo anti ngiyabonga. Yazi ngeke ngathi ku-anti ekuseni ngathi anti indlela seyiseduzane, sengikhulile manje. Yazi noma ngokuthiwa ukuthi uyazonda awuthandi, but yonke indlela iyaphambili. So ngithi noma kuthiwa mokwenzakalani sikhathi manje, so kumele kubheke thina nina kube yini eniyalathi. Mama iyiwani nje eshodayo, kodwa namanje ngizosho phambi kwakho, uma kuba uNkulunkulu angasibusisanga uzoba angasibusisanga, uma kuba uNkulunkulu uzoba angasibusisanga uzoba angasibusisanga. Ngoba angeke nize ngipromote promote into esingasiyo, njengoba ngishilo angeke sibe nabo bonke, ngoba baningi bakhona nasekulwini bathi inkosi inkosi, akusi wonke umuntu othi inkosi inkosi lesawubona lelo nje iqiniso elisobala. So mina ngizosikhulumela mina sef, angezikhulumela abanye abantu kuphela ngizothokoza. Mina angeke kuzofana nomama. Mina mama yazi nokubheka mhlale ngiyiwani ithi kazelona uma sekuthiwa ngiyakhohlela uzongiphipha na. Ngoba kunzima, ngibone ngawo ukuthi iyabekezela emshadweni, iyabekezela. Ubaba mkazi nokuthiwa one day two baba kabuyanga bekasemlindelweni, mama imoto siyibonile ngapha kasisibisi. Asikazi ubaba bengabuya ekhaya, uyabuya uxolela waze ahambe nathi. So Baba ngiyabonga. Mathi ngashaya uthando leli hleli kanje mama. Manje ngiyanicela ukuthi manje so isikhathi mama ngicela ukuhlala nadala. So, in the issue of our own food, the city day, you have a megat no matter me, Pasha, who will be cut today to our results, my own year. Unfortunately, megat no matter your tenor, I keep you blind. I tell you, I'm a woman. My mother's a woman, she might be nine. Uzalile nawe mama siyabonga ngiyafisa ukuthi ngathi ngaba nonkosikazi ufana nomama kodwa uma jika ama ngiyachika mina ngikhale ngisho mina engijiko munyu umntana omunye umama umama masaphila ekhaya uma umama bekungijike izina namanje sangijike so mama ngiyabonga like isitokozo angazi ukuthi ngakhala ukungenzeni baba namhlanje amalahla kuyile ndaba leyo nto uhlala uyazi laba kade bangathandi lelanga lifike lifikile namhlanje unkulunkulu thina la sibheke khona ukuthi simele sithole khona kodwa unkulunkulu ushintshela kwenye iposition asinike kwenye indlela so unkulunkulu usinike ukuhlakanipha akasiniki ngesandla akukazi nje kwakatenzeka kona so baba ngiyabonga mama ngiyabonga ngiyathemba ukuba sensenadala umafoti bazongena
I'm going to get that. I'm going to get that. Amen. I speak the announcement is focused on nation services. Amen. ASB announcement 19 October 2024. Bishop Mkhatebe, no mama ule Bishop Mkhatebe, Evangelical Saint Christian New Sabbath Church. Nabo futhi kunenkonzo yodoko. Ngicela nilalele 19 October esaleni Bishop wethu babo Mkhatebe no mama Mkhatebe bayathola isupport yayicela. Abazali bangaphansi kwa ZPC bonke nabo. Amen. Eyokugcina i-announcement enginayo yangezi 2 November 2024 Bishop Elect M. Masilela no Lady Bishop Elect Masilela ngaphansi kwebandla amanxusa Christian Church in Zion nabo bayagcotshwa ngale date yangezi 2. Ngiyabonga nabo kodwa bamasilela okuba namhlanje. Amen. Siyacela ukuthi sisapothe njengezimemba sonke. Abazobalenzile bazali bani. Inkosi yokuthi ayibusise. Ngicela nje kusuke sonke bese-ke siyafana. Baba wethu oyingcwele, uNkulunkulu wethu mqalisi namphelelisi, igama lakho uJehova Jaira, igama lakho uJehova Elshaddai, igama lakho uJehova Elohim. Siyabonga-ke uNkulunkulu nalesi sikhathi baba nawo umsebenzi obukade usimisele wona wozobonalisha umhlonishwa wethu ubaba uNkonyane nomama egameni likaJesu. Nkulunkulu wethu besibonga ukuthi usithwale kwaze kwaba lapha. Siyababongela bonke abafikile nabangekho egameni leNkosi yethu uJesu. Nkulunkulu wethu sikhanyisele endleleni siyaphosela imisebenzi yogcobo nabaholi bakho Nkosi yababisa ukuba bazosebenza egameni lakho Nkosi baveze imfihlakalo. Siyabonga moya oyingcwele sisazophuma namanje omunye nomunye siye emakhaya ngokuhlukahlukana kwethu. Sithwale moya oyingcwele siphinde sihlangane kwelizayo egameni leNkosi yethu uJesu wasigqobela wasinikeza ukuphila okungaphiliyo. Baba wethu siyabonga namanje. Amen.